Fati nzara zawo zihindura amabaro umusatsi wawo uhindura ubwoya ibitsike by'amaso biharuza urwembe iminwa yawe myiza uyihindura danje amatwi yari meza wongeraho ayandi imyenda ya kigabo uyihindura iyawe amatwi yari meza wongeraho